Bandi no funga Shatsa iwa Iwe wakati usandida Shachu si Asi nasi Apachi sina
Wagaenda kumiri
Wagaenda
Kuma
Kukandisi ya
Ndega
Ndega Chava muwe, rimwe suva, tika bimbi sana kuti Tijagara tose, ne muri yedu Mudiwa, ya tichangi tawakara Muwe wangu, jino nazi ndoda kusiva